Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam.